Kine kina, ahua ngā wari te toanga o Shane Cameron I roto I tāna whawhai, kia Daniel Ammann o Ahi Tradia I Perth Ahi Tradia I Nāpō. Kua mahi nui te uri o rongo mai wahine kia ngahoro I hoa I te tekau mā toru kiro krāmu I tōna tinana, engari ahakua tērā kaha tonu tāna whiu meke. Ia Ammann anō hoki e tahi kuru pai I ngā tau whāinga whakamutunga, engari nā te manawa titikaha o Cameron, ka angitu a tatau ia e 24 ki te 20. Ko te tātua Cruiserweight IBO, tāna whāinga inaia ni.